biro mutinga kwambuke gonea ya momoro biro toya momoro biro mutinga kwambuke gonea ya momoro biro
Joma kalda kanyarwanda award untie be untie dier tarika paga deka yani tare 13 dwe mara bitnyeri Migosi Felix Okwanyo mane oyombo kod otiko no eroma duon Busiasa mar ODM duogo dala kendo duogo pacho ayanga omiyo tarika par kod adek dwe mara bitnyeri Migosi Felix Okwanyo kwayo joma kalda kanyarwanda award duto te mondo mi obi orwake pacho yani homecoming ceremony homecoming hour homecoming ceremony tarika pagadi tarika pagadek duwe marabicho kinyi mangich mone pao sungura yani sungura grounds kama bende Migosi Felix Okwanyo John biro bedo kanyo kod welo motiap butiko noero madun Busiasa mar ODM tich nyaka tire ojende nyaka bedie sirikal ududote orwaku gikisungu wawacho ni you are all welcomed tarika pagadek sungura grounds makalda kanyaronda ward Felix Okwanyo John makalda kanyaronda ward MCA 2022 tich nyaka tire duwach jopiny duwach ang'owa duwach jopiny
telo mari okegonea wa